kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni kiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioche. Icyo kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago byisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijyanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo.
Bakunzi b'ikiganiro ngingo zifatiro mu kwizera ndabaramutse nongere ndabahikaze mu kiganiro cuno munsi kigira 19 jewe ngiye kuremesha kino kiganiro ni Oswar de Shimirimana. Ikiganiro ingingo zifatiro mu kwizera ni kiganiro kidufasha gutahura ibijanye no kwizera rukristo hamwe n'ubuzima rukristo. Uno munsi tuyovuga no kintu gihambaye gose mu byerekeye ubuzima rukristo aho tugiye kurabira hamwe mbega ni gute uwizera yoshiraho utumenyere mw'ishengero nk'umuryango. Rero tuzakwisunga igisomwa kiri mu baheburayo igice cya 10 kuva ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 25. Ndi kumwe kandi n'abatumire hano bagiye kudufasha ikiyago tuyogirana muri kano kanya. Imbere yuko dusomera hamwe ico gisomwa nagomba kubaha ikaze kugira ngo bidondore abariko badukurikirana mpereye buryo bwanje kaze gose.
Murakoze jewe nitwa Iteriteka Jean Bosco ndumu pastori ndumwe mu barongozi bishengero rya Grace Bible Church rikorera ahantu bita mwitenga mu rubirize.
Pastori Bosco mwakoze gose kwitaba utumire bwacu.
Mwakoze kudutumira.
Mhm. Hano ibafundi kumwe n'undi mutumire nasaba kugira ngo yidondore kwadukurikirana.
Ego nitwa Hypolite ndayirukiye sanswe ndumukozi w'Imana mu ishengero ryashama tempo paruwasi yo muri Moha.
Mhm. Wakoze gose Hypolite kwitabutumire bwacu.
Njye ndabashimiye.
Ego cyane. Nagomba dufata kanya dusomere hamwe igisomwa kigiye kuturongora mu kiyago cuno munsi mu gitabo mwikete y'Abaheburayo igice cy'10 dusome numurongo wa 20 na gatatu tugeze ku murongo wa 20 na gatanu havuga ngo tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu ni kunyiganyige kuko wasezeranye ari wo kwizegwa kandi twiyumvirane ko kugira ngo duterane umwete wo gukundana n'uwibikorwa vyiza niduhebe gukoranira hamwe nkuko bamwe bagira ariko duhanurane kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Ano majambo niyo agiye kuturongora mu kiganiro cuno munsi aho abatumire bacu bagiye kudufasha kuvumbura ukuri kuri muri kino gisomwa. Batumire bacu ano majambo dusomye aratubwira ivyerekeye inyifato abizera bakwiye kugira bariko bariyumvira ivyerekeye ishengero nk'umuryango nk'umuryango. Magano cy'uno munsi tuza gushimika kuvuga ingene umuntu uwizera yoshiraho utumenyere mu ishengero nk'umuryango. Aha twasomye hari ijambo riguma rigaruka rivuga kwatura ivyizigiro vyacu ngo ntibinyiganyige. Mbega vyukuri tuvuze kwatura ivyizigiro vyacu niki niki ariko kandi byosigura iki kunyiganyiga muri uko kwatura mere hano y'ubwo bwanje.
Urakoze gose aya majambo dusomye nibyo ni nkora mutima kandi arahambaye kuri iki kibazo cyo kwatura ivyizigiro. Nibaza ko umuntu yogerageza kucishura aravye igihe aba bari ko barandikirwa barimo aba ugihe umwanditsi ari karandika cyari gihe kitoroshe cyari gihe abizera bari ko barahamwa kuko bo bari bafashe ingingo yo kwizera Yesu baje mu rugendo rwo kwizera ariko imijyango yabo ntiyabatahura hama bagira nibibazo by'uburongozi bw'amasinagogi y'Ikiyuda yari hicho gihe barahama aba bizera ntibabatahura ihanga ryabo ikibano incuti muhira impande zose bariko barahamwa barengewe. Rero iri jambo uyu mwanditsi ariko aravuga ngo kwatura ivyizigiro no vuga nti kwari kugendera mu byo bizeye bi mu yandi majambo ijambo ry'Imana ibyo umwami yabizigije nirahambaye rero kuri bo iki gihe kuko bivanye ni hamwe ariko riraba bari mwirinde nkaho umuntu agomba kwidohora ngo avemo yerekane ko atifatikanije nabandi ata bintu birebire barimwo cy'ubucuti atari uwo mwishengero rero uyu mwanditsi ariko abavye ati aturi ivyizigiro bizima ariko abavye ati hagararira bijya nyene mwizeye ntimudohoke ntimutangure gusubiza ibirenge inyuma nkaho umenga muri ko muravamwo kubera irinde gibihe turimo cyari rikomere rwose akavuga ati ntimunyiganyije kandi majambo ntimurekure na gatunya ntimutirigane ibyo byizegwa bizima ibyo mwizigijwe bihagararire igihe ni ikinyene
yego cyane
ni nk'umuntu rero yoba yari karavuga ni nyifirimbi urugamba rwashusha ati mugabo mwebwe muraguma mu kuri bya bindi mwahabwa ntimunyiganyije
urakoze cyane Hypolite turi kumwe hano byo sigura iki kunyiganyiga muri ko kwatura byukuri sinzi ko cyo ngokongera ko kuri ibi Bosco karushikiriza
yego sinje kure ivyo yavuze ndogiraho nyene kuri ivyo bihe bari barimwo aba bantu umwanditsi yandikiye barabaheburayo nko yarabivuze bahemukiwe bari kubahamwa n'imiryango yabo ibahoye kwizera kwabo kubabwira rero ngo ntibatirigane mu kwizera kwabo cyangwa mu kwatura ivyizigiro vyabo no kugira ngo ivyo bizeye ntibatangure kugira isoni zo kubigendera cyane zo kuvyemanga kubera cyari gihe kwemera ivyo wizera kwemera ko wizera Mesiya uwo abayuda bahakana ko yaje ko bavuga ati ntaraza ivyo ubwo nubuhuvyi rero kuvyemera kuguma uvuga ivyo vyo Mesiya ukavuga ko yaje ahubwo ari wakuganze n'umwami wawe bwari ubugumutsi kandi mwibuke mu idini ry'abayuda canke muri Isiraeli iyo tuvuga idini ry'abayuda niyo yari leta nibwo bwari ubutegetsi bw'igihugu kwari kugumuka kuri leta bwari ubugumutsi buteri ubwo atari ubugumutsi bw'ishengero uvuga ngo ndagumuka ku ishengero mugamba ndanye niberaho wabugumutse ku rwego rw'igihugu rero umwanditsi yabikabaterinari ntimutirigane kwatura ivyizigiro vyanyu no kugira ngo bashishikare barengere iryo hamwe barimo babandanye kwatura ivyo bizera kugira ntibavyibagire bavyibukanye kandi bibukanye ivyo bakwiye kugendera kuko ico gihe urumva umuntu wese yavuga ati kugira nkiza amagara yanje kashambuze reka mvuge make norohe mugabo yari kababwira ati yamara yaco muhora bandanye muvyibukanya muvyibutsanye ivyo mwizera ivyo ari byo no mubona atari karabigendera mu mwibutse uko kwatura rero ntitugufate mu majambo gusa nivyo kuri arimo mu majambo ku rwego rw'amajambo kubivuga ivyo twizera mugabo no kuraba ko tiko turabigendera kubera ico gihe byari byoroshye ko umuntu azara ari inyegeza agakwepa kugira ngo yiyoroshe ntiyiteranye n'abantu mugabo umwanditsi yari karabasomborosa ababwiye ati iyo ntambara ntimuyihunge vyature kandi mubigendere munibutsanye nuwo muntu ari karagomba kunyerera muvuga ati oya oya yashe winyegeza ja habona
arindi jambo hano koresha rivuga kwiyumvira nako kandi kwiyumvirane ko kugira ngo ruterane umwete wo gukundana n'ubu bikorwa vyiza byukuri bisigura iki kwiyumvira nako iyo dukoranye yabizera bakoranye kwiyumvira nako bisigura iki
heko iri jambo kuri vuga kandi turi ko turaraba iki gisomwa ibi bihe barimo kwiyumvira nako twokugereranya n'irindi jambo nko gukaburana mugabo kandi nko gusomborotsanya kandi gusomborotsa ihinduka aha bifatiye kukungera abantu babanye bari hamwe tuvuge uno munsi ndi kumena Hypolite hano naho Hypolite mfasha jewe munyifato amperekeza nanje nkabanzi ko mvise na jewe igikogwa uruhara rudasanzwe rwo gusomborosa ihinduka ku buzima bwiwe gukaburana ntahave simfuhe ntapfuhe dufashanye mugabo kandi kugira ngo tugume muri kwa kwizera ni ibirafitanye isano n'ivyo ari karavuga kugira tugume dukaburana canke twiyumvira nako kugira ngo tugume bifise intumbero dufise kwizera dufite ivyizegwa turi kumwe hari ubuzima bw'urukundo turimwo hariho n'ibikorwa byiza wanashima biriko biraba hagati yacu naho dufashanya ntabitiriganeko nanze sindabitiriganeko kubera ko turi kumwe nk'umuryango turi ahantu hamwe twizeye umukiza umwe twizeye bimwe naho rero kuba ugufashanya ushigikirana uherekezanya mu rugendo rw'inyifato ngo inyifato yiwanje ihwane n'ukuri ku ijambo ry'Imana n'inyifato yiwe ihwane n'ukuri ku ijambo ry'Imana nk'abizera bari hamwe
ntihagire umuntu yigira sindabibazwa muri uwo mubano ngo umwe yiyumvire ko wenyene ariko yiyumvire no kuyuye kwiyoshikara mu gukura mu kwizera kwiye
yego cyane
cyane cyane ko muri ico gihe sindabaciriyemo bako ni wikamwe twakimetwa ko turavuga ko ariko baca mu bihe byo guhamwa ko ari kugira ngo bavuze ngo muyumvirane ko nugira ngo mwese ntahava babari vyiwe ngo yumvira ati je ko ariko je mu muryango wanje ko bimereye gucya reka nkiza amagara yanje umuntu wese ngo yumvire ivyiwe ko turi mu bihe bigoye cyo turahamwa ntitugwe mu igeragezo ryo kumwe wese yumvira ivyiwe gukiza amagara yiye ahubwo dushire imbere kwiyumvira nako umuntu avuga ati nakararenzye bamugejeje hatwo mufasha gute nta imwese ntiyumvira ivyiwe kuko muri ico gihe cihamwa mwose yumvira ivyiwe satani yabatsinze kuko urumva mwese acabara amagara yiwe kandi imana uko yubatse ishengero kwa ruko twese dukoreranira rero uwo mwanditsi yababwira ati mwiyumvirane ko no kuvuga umwe wese arabe ko ata ko mugenzi watari karahuba amwibutse yamara ntucika intege ntudende bukigwe ubandanye muri iyo nzira nziza
hari cyambo ngane ngaha ku 25 avuga ngo ntiduhebe gukoranira hamwe gukoranira hamwe bega byukuri ni nkenegwa kugira akamenyere ko gukoranira hamwe nk'umwigishwa kuko ibikenewe cyane ko gukoranira hamwe mu ishengero ipolite
murakoze cyane iki kibazo kirakomeye rwose kubera turi mu gihe kitoroshye igihe turimo kiragoye rwose umuntu abiraba hani wacu mu Burundi womengo kwa mungu minsi yose wo uzungurutse usanga amashengero yuzuye n'abandi muhura bari kubaranyaruka nk'abacerewe umengo by'ukuri ikibazo no yumva ikintu yibaza ko cerekeye abandi umuntu yabavuga kumwe Petero avuga ati nibitwe biraturabaga Yesu mugabo turi mu kibazo kitoroshye cyane kubera uku gukoranira hamwe turi ko turavuga muri iki gisomwa igituma ikibazo mwabaje ni igituma bikenewe ko dukoranira hamwe mu kwicishura umuntu yavuga ati begiye dukoranye tubatse ko tugira iki kugira twumve ivyo kuri ko ivyo bintu ari ntabandu
bikeneye ko
uwo vyihoza hari ico yoba ntiyo kwikirizwa mu gakikirizwa ari wenyine atari nje kuja kwimadika ku bandi adashaka canka ata ni ngombwa ica mbere nibaza igituma bikenewe nuko gukoranira hamwe mu ishengero bimatanye no kwizera no Kristo si bintu uwo matanura ngo uvuge ngo jewe ndakijijwe maga ntashengero na rimwe ninjiriramo uko no kuzimira gukomeye kandi ndazi yuko ari abantu bavyumva gucyo harabo jewe nzi hari nabo tumaze kuganira avuga ati je ndakijijwe kandi narakiri Yesu kana gushingira ni ntayo ikintu vyagenze mugaho avuga ati byishengero ndacavyitondeye je ntankuranira cyukuri umuntu akavyumva yuko nyina ruko bimeze mugabo ugukoranira hamwe na bene data bimatanye no kwizera kwacu niko Kristo yabigenze kubera impamvu zikurikira ubwa mbere uravye mu vyete Paulo yanditse ndetse n'izindi ntumwa zanditse biragaragara iyo abakristo abizera bahuye babahujwe n'ibikorwa nyamukuru bibiri intumbero nyamukuru zibiri kimwe no gutazira Imana ikindi no gukomezanya ibikorwa byose bindi bakora byinjiraho gutazira Imana biri mu buzima ru Kristo mu by'umuntu yamakora no vuga bigaragaza ubuzima umuntu afite amagara meza mu buryo bw'impwemo bigaragarira muri uko gutazira Imana bigaragarira kandi n'ukuntu abanye nabandi hanyuma mu musiguzi narakunze umurongo waho mu gice cya kane uvuga ngo babiri barutumwe ku murongo w'icumi ho baca bavuga bati kuko umwe niyatemba mugenzi wazo muvyura ariko utemba ari wenyene muri bibiri ya kera bavuga ngo yobagowe iyi nshasha bavuga ngo ababonye ibara hanyuma bavuga ati naho umuntu yashobora kunesha umwe babiri bamunanira kandi igitsibo kigize n'imigozi itatu kiraguye gucika muri make nuko ukuntu gukoranira hamwe bituma ukwizera k'umuntu gukomera atabanyamwigenda ko agira abamukebura abamuhanura bamwibutse ivyo yibagiye aho vyo bamugarura ariko mu kurangiza imbere ko ndangiza kino kibazo nagomba twiyumvire uyu mwanya turiko turavugana mwisi hariho ibihugu bitandukanye aho abantu bizera Yesu Kristo bariko barahamwa bagirirwa nabi bamwe buganiwe mu makontinere bakabashira mu bugaragwa ndiko mvuga muri Eritrea no muri no mu bindi bihugu bitemera Kristo bariko baratotezwa miriwa nabi bahowe gukoranira hamwe twese tuvuze ngo aho gukwizera kwabo mu ntimva neza baba babafashe kubera bari hamwe uri wenyene ntibamenye ivyo buri kuragira mugabo baba basanze ahantu bakoraniye
bakaca baba
bagasha babahora ko bakoranye umuntu cyo bazi none mwarimoji kwa zinone ni maka dukurane
kukibi kineo
ni kikiki tumawa wanu bashe tuuzima bugao wakemira kuichwa baho wikurani rahamu bogira nkuku kwa wakino gavu wati nane ni kiri jugwe nga igumiru kwa anje harichu kazima ni izera nane si imana nila wama motima oya siko bimeze ikiki tumawa wanu wemira gupfa ni kubira liku imana ya bigezi na muna fise mgemu imana moriwe yo baho buzima bwiwe wenyene yo Kristo ngo bikunde ko yamivyamwa byo kugororoka mu kurangiza mvuge nti ubuzima ru Kristo agakiza kacu ni ngingo umuntu afata ari wenyene ariko atagendera mu wenyene umuntu mu gukizwa ni ngingo afata atamuntu amugobereye mugabo kuba mu gakiza ntibikunda kubigira wenyine siko imana yabigenye ko Kristo yibatse umubiri nk'ishye yibatse ishengero nk'umubiri niko Paul abigereranye urugingo rumwe rudepanda ku rundi rubaho ku rundi rurushigikiye ukuboko naho guha gusinga uvuze ngana gute kutamase ku gitugu ntacyo kuwokora niko rero imana yibatse ishengero rero muri make birakenewe cyane ko dukoranira hamwe nk'ishengero kuko bitagenze uko ntivyo kunda ko tubahuzima yesa twiteze
urakoze cyane sinzi hano Bosco ko ari cyo yokongera ko de polite ari karashikiriza kuki bikeneye cyane ko gukoranira hamwe nk'ishengero
yabivuze ariko kandi nongeye ko mu byo kuri uko integuro yashizweho na nyeri ishengero Kristo waducunguye yashitse integuro yuko duherije kumwizera yarateguye ikindi kibanza ibindi bikorwa bica bibandanizamo kuko hari ahantu kenshi dukunda kwihendera tugomba kwiyumvira yuko kuba twizeye birakwiye mugabo kandi no cangaruka nkiyumvira mbega umwana mu muryango avutse uko biri kose naho ababyeyi batobaho canke uko bigenda kose azurirwa ahantu hari ahantu aja kuba araba ahantu hari abantu bamwitwararitse bamenye ibikurikira inge nazofungura inge nazokwambara gushika kure avemo umuntu akuze rero mu nteguro ya Kristo inyuma yo kwizera umuntu acaja mwishengera aho naho amaze gushika mwishengera yamakoraniro yamaze kujama haca hakurikira rero no kwigishwa no kuregwa nibindi nta handi byo gukoranira byo shobokera bishoboka kuko nuwa zokwigisha zo yaje mwikoraniro hama hakata huu mkungu kare lukwa agushika miishwa mvize kwa kukuju umana akivuka ataba heche jebzi ose harubu zimashishikara haba ya makora nilo niho dushika miishwa mvize kwa bizima niho no wigiranya kuja kumu sirikare kuba heche je kubumu sirikare nivichabi heri rangahu ngunuko yandiki ishije mga harubu zimashishikara mgaage sirikare hama dukura nyangabi izira ya kivuze duchikurugi ingo iriga jewe nase ntakoranye mba mpombeje abandi bizera bagenza anje baba keneye ko izingabiri imana yampaye ndazibasangiza
bakorera
mugabo na jewe mba mpombye kubera ko na izabandi nabone mba nazihombye kuko ntiziba zigishoboye kunkorera rero gukoranira hamwe intabanduka nimba kuvyukuri tuvuga uyo Kristo umwe gukorana rero n'ikintu gikomeye ngaha mbere wanashima urabona ko hajya nyene wadusomeye ku 25 ntiduhebe gukoranira hamwe nkuko bamwe bagira aba bantu bamwe bari batangura gukwega ibirenge batangura kwisubiza kuko urugamba rwakambye batangura rero kumera nk'abahesha kwigira nko kumenga nturimwo kubera urugamba rwashushe mugabo agoma abwira ati koranira hamwe gukoranira hamwe bifite inkomezi zavyo
murakoze cyane bega tukofata gute nk'abantu umuntu avuga ati narakijijwe mugabo zereke amakoraniro y'abizera ni ibintu bisanzwe ubuhinga bwaraje bwa none ndashobora kuguma ndaba YouTube Facebook uwo twumvuga gute wewe
yari yavutse ibintu bisa n'ibyo umuvukanye Hypolite mbega dukora iki turasangira ijambo ry'Imana mbega ijambo ry'Imana rivuga ngo mbe bimeze gute ga bene dati yo mukoranyo ngo ufise ijambo ry'Imana narizane amazaburi hari ibintu umuntu adashaka kwikorana ari wenyine naho yogira gute mbe yangaburo yera kuko turabona Paul ari karandika aba mu bikorinto mu vyete yagiye arandika tubona bakoranye baragira no mu byakoze n'umwe wanashima tubona baragira ingaburo yera mbega tutagiye gukorana tukishimira kumbura uno munsi hariho za Facebook za Twitter n'ibindi mbega ibyo twobikura hehe mbega nyene tweho yangabire yacu ihava ikorera abandi gute irega kujya gukorana kwingabire si n'umuntu umwe oyaye ingabire ayipolita ashobora kuba ari karahimbaza ningabire ya naka ari karasigura ijambo ry'Imana ningabire nyinshi zishobora kudukorera turi muri rya koraniro turi hamwe si kibazo cy'umuntu umwe nshobora kuraba kuri YouTube tanga handi hose rero ngo byo kuvuga iki ugukoranira hamwe kirahambaye gose uwizera ntakwepera ku kintu kijanye no gukoranira hamwe nikimenya amenya gituma keneye nuko butuma yizeye nuko yabwiwe n'ubundi muntu yari kumwe n'ubundi muntu arakeneye rero kuza mu ikoraniro mbere je no bigereranya yuko harimo no gutangiramo raporo iriga kuko ubukristo ntitubukora kwa Mungu gusa twaje Ipolita rakeneye kumva intahe yiwanje.
Ingenere ko abamwe bya bindi niko murigira mu makoraniro.
Indwi yose yageye.
Yego cyane.
Ndamubwire ku kazi uko jewe ndiko ndashishikara kuba umwigishwa. Ndamubwire jewe nka serugo. Ingenere ndiko ndabumwigishwa. Ntangera Paul. Nabaza niyi wiwe.
Utegwe intege.
Antera intege.
Ha mukosora ubuzima bwawe.
Neza gose.
Ndamubwire ndiko
ndabumwigishwa. Ndamubwire nabo nabwiye ubutumwa bwiza. Ndamushingira intahe. Ndamubwire n'ibyangoye aho biriko birangorera. Mbere birashobora no gukenegwa yuko anjira ku kiganza. Namwere data. Akumva ati dusengere hamwe. Akamfata amaboko.
Cyangwa ukihana agufasha
ngene. Mbega ho kwapatura ibyaha ko Yakobo arabivuga. Ukwaturiranira mbega byobera hehe ntagiye gukorana na bene data ntumva ko mba mpomvye uwo mugisha wo kubura bombwira ibiriko birangora kandi ndi mu rugendo kandi sindiko ndahagarara mu rugendo niko ndabandanye bisigura ko ico kintu ntagikosoye uno munsi ngo ndacitwaremo neza ejo kirashobora kunsubira mugabo twakoranye na bene data mbamiriwe gose mvayo nduhutse mvayo ntabawe
ibi bintu rero biraduhanze gose ntugire ngo ni ukivuze ari kibazo gihanze isi kandi abarongozi b'amashengero akwiye kubora cimbira ko kare kugira ngo bizotubweho giturumbuka ntibishobora gusubirizwa ko abakristo bahura bakorana
barabane mu maso
yakivuze none twahava tugirisangira geranda a distance twubatiza abantu a distance
ubugeni
twuhezagira ubugeni a distance kwaturiranira ivyaha ijambo ry'Imana ibintu mwengo mwogira kure na kure uwo vyo vyomengo birashoboka ngo bibari ko baragerageza mugabo turahanzwe kubera uko Imana yaremye umuntu abahinga bavuga mu vya psychology turi kumwe tiko turabonana gutya hari ibintu bikoreka mu bishe nda kwisigura mu buryo mu majambo ahanitse hari ibintu bikorana ku buryo ndakwiyumvamwo ndakubona kuri telefone cyane kuri ekra bitokunda ko ndakubona ndagukora ku mwiri wa nkawumva cyane nkabona ukuntu twenga bikoze uko nyine niko Imana yabigenye rero bitabaye umuntu yogira makenga ku mwimbo uvamwe mu gukomeza ba Kristo
urakoze cyane kuri wewe ushobora kuba ufatiye ikiganiro hagati ndakumenyeshe ko turi mu kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera aho tuko turavuga ingene uwizera yoshira utumenyere mw'ishengero nk'umuryango nkabandi kumwe n'abatumire Bosco na Hypolite bariko badufasha gutahura ibitari bike mu kungene uwizera kuye gushira utumenyere mu buzima bwiwe mbega nyine batumire bacu nirihe tandukaniro riri hagati yo kwinjira mu ishengero muri uyu muco wacu twabivuze wanagomba no gukoranira hamwe nishengero nk'umuryango kujya amashengero ya kera yabikora Bosco ari cyo dufashe iryo tandukaniro ririho
tandukaniro ku bwanje ririho no manza kuvuga ndabe mbega kera babigenza gute
amashengero ya kera ingene yabikora
mbega babigenza gute bwa mbere nuko bari babayeho ubuzima ru Kristo bwagaragara ko buriho imisi yose ngombye kuvuga iki imisi yose kuwa mbere gushika kuwa Mungu imisi ndwe kuhundwe abakristo baba bari ku kibuga baba bari ko barakora biyizi nk'abajana butumwe yo bari baba biyizi ko bari mu buzima ru Kristo hama ikindi nuko umwe wese yarumva yuko guhura na bene data ariko ikibanza cyo bo abakorerana guhana ankorera nkamukorera ingabire imana yabashizemo zigakorerana bakoranye bari kumwe hama ikindi umubano umubano ubucuti bari begeranye gose gusumba bari begeranye gose ariko no munsi manje kureka ibi bitatu gusa no munsi twebwe nka umenga ubukristo nubwo kwa mungu menga umukristo yokwigenza uko ariko kose mbere umenga ari ku isoko kudandaza ari ku mashuri hariya ku kazi ari karakorera ari kwa muganga hajya ari karavurira umenga se umukristo umva
ni nko ya bifatanye na yambo bavuga ati ngiye mwisi
kiyaki bugiye ni ingwara ikomeye ingwara ikomeye kuko ariona hamwe na hamwe makoraniro dimanche bari ko barasengera abantu zawumva ati mana uradukingira duki tugiye munsi ya mwisi yanduye
naho menga aho bari bari ni kibanza cera umugwaneza atagera
aho gumenga bagiye kugogwa ibara riraguye ko bavuye ngaho muga kandi ku byukuri tuko turaraba Yesu ariko aravuga ngo muri umunyu wisi muri umuco wisi ngo muri ni gisagara kiri ku mpinga y'umusozi bigaragara ko ubuzima ru Kristo no kuba abajana butumwa nico tujejwe tukijejwe amasaha 24 kandi ikundwi mu kibanza cyarice cyose ntiduhinduka ntiduhinduka ngo no munsi ndumukirisa ngo cyose ndiwe ahubwo nategeza kugaragaza ubuzima ru Kristo aho ndi hariya mu buzima bwa ribwo bwose aho ndi rero hama iyindi ngorane dufise no munsi menga umwe wese ari imenya menga jewe nizeye sinkeneye abandi umenga no kwitumukira nkagenda hariya mu gukosa kuri ku jambo y'Imana sikora ibivuga hama ikindi tubona ikoraniro n'igikorane kinini iya duhuriramo twambaye neza tugiye kubishusha nyene bikomeye hama tugiye bo nitize jambo rimwe nk'abakonsomatera nk'abantu bagiye kuronka y'ibintu nitwumva uko kuntu nko kumenga natwe
usangira gukoreranira
icyo umenga ntitucumva umenga nibintu ahantu tugiye gukorera mbere abakristo uno munsi umenga nibintu tugiye guhabwa n'indongozi zishengera umenga indongozi zishengera hari ibintu baduheraniye bategeza kuduhabo hama dutumuke twigire biratandukanye naho hambere kuko mfata akarorero kuri ku nko kumeza y'umwami ingaburo y'ingaburo y'umwami tuko turabikora intu hari naho serugo ya participa yaja mu kwegeranya ibyo bahava bakoresha kugusangirira hamwe bo buco gihe cabo niko babigira bagenda babijyanye umuryango wose ukagenda uzanye ico cari kimenyetso gikomeye cyo kumva ko abantu bari hamwe basangiriye hamwe utaza nkuje ku gukorera gukoregwa gusa ariko kumva ko nawe wazindukanye no gukorera abantu ibyo no munsi rero biratandukanye kindi cyanyuma no vuga ngaha mu muco wa uno munsi twebwe urabona iyi twamye tuvuga bijanye nibo buhinga bwa none twebwe umenga umuntu aravye Facebook akayiraba aka video gashaka no kuba kamaze amezi 5 umenga birakwiye umenga ntabanda keneye turafise mbere n'abantu no munsi byo kwinjira mu makoraniro bataka ibiha gaciro umenga nibisanzwe akubwira ati jewe ndafise umuntu nkunda mugabo kandi turese nico kuri iki ngo umuntu akunda ni gake umugwayi agwaye ikivyimba kisabwa kumenwa yo kwitorera umuntu afise ibiguvu byinshi ku gifyonda nimba rero twokurikira Facebook na handi hose tugakurikira bo dukunda tuzava dusanga ariko bavuga ivyo dukunda atari ivyo Imana ikunda rero turi mwirinde gose turi mwirinde kukumenga biratandukanye gose twebwe biriko biradushikako by'uburake muri ibi bijanye no kwinjira mu ishengero mu muco wacu umenga biriko bitujana habi gose turavye abakera bobo uko byari biri
yego urakoze cyane Hypolite ni wodufasha gute n'uruhe ruhara ututumenyere dufise kugira ingingo z'urufatiro zinjire neza mu buzima bwacu no mu buzima mbere bw'imiryango yacu
kizi kibazo cyiza cyane kugira uruhara mu ishengero mu bisanzwe byasabwa ko umuntu wamaze guteza imbere ututumenyere cyangwa kwinjiza ingingo z'urufatiro mu buzima bwiwe tubivuze mu majambo abanguye nta muntu yashobora gukorera ishengero nawe agwaye byasabwa ko umuntu akorera ishengero ariha icafise asangira n'abandi aho Imana imugejeje rero ntiyoza ari umuntu agwaragurika umuntu agwaye mu vy'impwemo ngo aze gufasha abandi ngo akeneye gukoregwa ahubwo ni umuntu aza kugira ngo afashwe hanyuma amaze gukomera agira icyo amariye abandi rero numva umengo hotangura ko umuntu abanze gukomera mu ngingo z'urufatiro kugira ngo ashobore gukorera ishinga nta rugezo twavuga ngo ageze kuri uru rugezo oya mu guko biri kose ani mu bintu by'agakiza ntibavuga urugezo kanaka bavuga umutima wo gukurikira Kristo kugendera mu kwizera kwacu rero umuntu iyo tangura gukomera mu kugendera mu ngingo z'urufatiro hama akagira ikimaze ishengero numva nitwo binyuranya
ego cyane bose ko mwiza ko hariho isano iri hagati yo kubakira ubuzima bwacu ku ngingo z'urufatiro mu kwizera no kugira uruhara mu buzima bw'ishengero
kibazo kirakomeye kirafitaniye isano n'ivyo umuvukanye ajeje kuvuga kubakira ubuzima bwacu ku ngingo z'urufatiro mu kwizera vyo ntabanduka ahubwo na nigeze kuvuga ikintu kivuga ati iyo dukoranye rimwe na rimwe tuba tuzanye nka raporo twari dukwiye ahubwo kuba guhera kuri twebwe nyene umwe wese kugatwe kwiye akaraba uruhara rwiwe hama niyo bica bitworohera mbere ishengero kuko tuba twakoranye reka mfate akarorero kamwe jewe nimba ndi serugo ndafise ubuzima runaka bwubakiye ku ijambo ry'Imana kuvyizerwa bizima ndimwo dukoranye tugahura na Hypolite aruko nuwundi ruko nuwundi aruko abatubona hanze y'ishengero bavuga gute bavuga ati ndi ashengero abagabo baho biba bimaze kuronka rya ashengero rero cyari ronka isobanuro nyezi na imwe ihurijweko twari dukwiye rero guhura twese turi muri ubwo rugendo bigaca byitirirwa rya ishengero aha nagovye kuvuga n'abakenyetsi ngovye kuvuga abakiri bato imiyabaga nabona ubwo buzima hama rero bigaca bitworohera rero ko duhacavamo kime cyo kwanduza kime cyo kwanduza ikibano turetse ko natwebwe zango zacu nimba hari urugo rushasha rutarakomera rwamaze kuza ngaha tukoraniye duca tugwanduza ruce gwandukirwa hama muri kwa gushingirana n'intahe cha kibano nacho kitubona hahandi bice biba byiza mbere ushusanga tuko turashitsa ya ntumbero y'ishengero rero ni ntabanduka gose isano rirahambaye gose twebigiye twubatse ubuzima bwacu tukabwubakira ku ngingo z'urufatiro mu kwizera birafitaniye isano n'uruhara bw'ubuzima bw'ishengero birafitaniye isano gose kuko ishengero ni twebwe tuba twakoranye ni nkaho tuzanye ya maraporo y'ivyo tumaze mu minsi rero twadukuye ahubwo kukorana dusanze dufise ubuzima turimo bigacha rero bitangira ntumbero y'ishengero nyezi na nishusho y'ishengero nyezi na turimo
ndagushimire cyane
nanje ndabakenguruka
ndabakengurukire cyane batumire bacu ko bamwitaje ubutumire bwacu ngo muze kudufasha gutahura ivyerekeye ubuzima ru Kristo cyane cyane dushimikira kungera umwizera kwe gushira utumenyere mu ishengero nk'umuryango akoze gose Hypolite kwitaba ubutumire bwacu
ngenda bashimiye
wakoze gose posti ko kwita gutumire bwa
wakoze kututeriteka
ndagushimire nawe mukunzi w'ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ndazi ko watahuye ibitari bike kubijanye no gushiraho utumenyere ndangamutima to gukorera mu ishengero gucyo ngo bikujane ahantu gukura mu kwizera ariko kandi bifashe n'ishengero gukura ariko kandi biragusaba gufata ingingo yo gushira mu ngiro ico ijambo ry'Imana ririko lirakwereka ririko lirakubwira urashobora kwandika ubunyene ugashiraho urutonde gutumenyere kanaka ubona mu buzima bwawe ukwiye guteza imbere kugira ngo ugire uruhara mu ishengero ariko kandi wifatanye n'ishengero uhoraho aguhezagire uhoraho aguhumugisha nyamba hari kibazo wabufise cyangwa intererano urashobora kutwandikira kuri telefone 71 551 986 canke 61 551 986 uhoraho aguhumugisha
Kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni kiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioche. Icyo kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago byisunze Bibiliya kubibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijyanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo.